Discrimination, the legacy of accommodating everyone, big and small, male and female. So it has left quite a number of legacies. And the legacy of human capacity building that has no boundaries. So we have a lot, he has left a lot of legacies.
And you want to keep it up.
We will ensure that these legacies continue. We'll ensure that these legacies are immortalized.
For friends and well-wishers who are joining you for the burial today, what are prayers for them as they can?
Yeah, my prayer is that the Almighty God will grant traveling mercies, journey mercies to all those who will come from far and near locations to join us, paying our last respects to our dear brother and uncle and father. So, at the end of the day, they will all return home to their various destinations and bring them out safely. I'm also praying for clement weather for today, in a special way, so that we can have this ceremony without any hitches.
And for the soul of our brother and father?
Personally, I'm very confident that pray that God will grant his soul eternal repose in his kingdom, in his bosom. That's my hope, and that's also my prayer, that God in his infinite mercy will grant his amiable soul eternal repose in his bosom.
Metier, Eva. Ungan.
Yeah. Ah. Hello.
Thank you.
Thank you. Nana begging Ajay Ajay Jamaica. Oh, Bogonia would like to keep within the connoisseur. I now see in the America Cassiano. Cassiano, no matter what. No one the mother. The prof.
Thank you. Onye nwe anyị nọnyere unu. Nna anyị nke eluigwe, gị onye nwere ike n'ebe ọnwụ dị, ma nyekwa anyị mmeri site na mmelite n'ọnwụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst. Kwee ka mmụọ nsọ gị na-echetara anyị kwa ụbọchị ihe nketa anyị nke bụ alaeze eluigwe gị, ka ụwa ghara imeri anyị, ka mmekọ nke eluigwe ghara ifunarụ anyị. Na mee ka okwukwe anyị dịgide n'ebe ọkpara gị nọ, onye bụ mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwụrụ anyị. Amen. Edebere m Chineke n'ihu mgbe niile. Ọ nọ n'aka m dị n'ihi nke a agaghị m ada mmadụ niile.
N'ihi
ya, anụ arụ m ga-esikwa ike n'olileanya. Ị gaghị arapụ mkpụrụ obi m n'ọkụ ala mmụọ. Ị gaghị ekwe ka onye nsọ gị hụ gị ure. Ihu gị ka afọ ojuju na ọṅụ gị, ọzọkwa n'aka mmiri gị ka ọṅụ ruo ebighị ebi. Abuoma 90.
No verse. The guy I don't understand. I seen the dead pass the camera.
Ọ bụrụ na ị gụọ nke mbụ, isonye na nke abụọ. Onye nwe anyị, ebe obibi ka gị onwe gị buwere anyị n'ọgbọ niile.
Ha dị ka ahịhịa na-eto eto. N'ụtụtụ ọ na-agbawa ụza na-etekwa eto. Na anyasị a na-ebibu ya.
Ịma jijiji.
Idowe ji omume anyị niile
n'iwu. Ka arọ niile anyị kwụsịa dịka otu nze ume.
Ụbọchị arọ niile anyị dị ọgụ arọ atọ na iri, ma ọ bụ na esite n'ịdị ike dị ọgụ arọ anọ.
Ma bu.
I'm
No stress.
Relationship anywhere with you, Igwe.
I'm going to go to the house. No. Because I'm not a fag.
I'm Ugoskas.
Ugoskas. Ugoskas, and no. Oh, yeah, bragging. Ugoskas, yeah, wow, no, but at all. 1 year, okay, where I'm.
Okay,
Now we come, I put a kid. I'm a good way, I can get you and I am not in our Jesus. Now we come, they fail to cause the Genga.
I'm not a father.
I'm not going to be able to do it. Hey, yeah, yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm 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 gonna go to the I got you. Thank you. I'm I'm gonna I'm going to go to the hospital. Professor Kira Swoy, you go. Swanya, you go. Professor Kira Swoy, you go. This is a little bit of a
No, daddy, no. You come, my like a kick a little mother of whom I was born in America, I was on over the
tower. I'm making them days of our journey. No proof. Okay, then my idea. I'm making them go to the police ledger. You want to put a color in my name, which is bleaching. Making any in the bottom one day. You could even, you know.
I'm going to go to the hospital.
No, because I'm I'm gonna go get some more. I'm not going to be able to do it.